mimi na ndo manata hizo vitisho zao sisiki. Wano bwana kuna ingine kaa hii.
Oops, under the influence. Nishenga kizungu ni influence.